then I realized hata sijanunua majani chai. Sijanunua, hata I don't even have sugar.
Karibu sana kwenye kipindi chetu.